mi perani na loso e katesi of the area MCA mine an imomio na loso mi perani magi achiel ku manifestos mana wuto kore dieru ka campaign don kamano omio ma an achievement moso achieve within the first 1 year gisani nikech koth biro to joge wadhi mabor timbe te manyocha wayudo nyinge gi gin timbe 28 uniforms magunika wadhi luongo the team managers to kao kas watiyo gi the team mokari the day dhi kao kombe gi pesa gi uniform gi socks to gi mipira ber kosok ber mara reyo governor's cup wadhi chako tarika beach governor marwa en his excellency dr chila yako oloso nwa kikombe midhi goe all the 40 wards ma migori county karkai Mawiga negi se yero pitch through the department pitch midhi goe mipira nen masara karkai timbe nidwaro timbe aboro to nikech timbe ne tine momiyo an awinyo kapok ochope mano akwonga los mipira madhi riwo joge wagi te mondo kik chieng' moro ywak bede ni yawa wan nowewa nikech ng'eni chopo kuma koro nyaka dhi as per kako kete kano wach timbe aboro timbe 20 gi te ne nyalo goyo gi ndala dek nok nyal koro momiyo marwa ni okwongo negi koro tarik abich wan gi tournament mar governor mo maybe kaka ng'eyo dalili to seche moko kata governor ema de bi launch mipira kwa chako masara primary kara jadi marwa ko governor mondo bi koro the challenge mantiere kacha nikech kwaya kanyo twadhi loso sub county team en adhi kwayo mondo odhwa time gi nyithindwa mane kor gweng' kar kae mondo wanacha the talent ka gidhi malo kocha ber kosok ber
omiyo wan kaka yawuoyi matindo wamakore mondo mi wakonjo thurwa e yore dongruok to gi social responsibility kaka koro ma owadwa keli okelo kani ber kosok ber
omiyo wuoyi ni gimomiyo berna odok chien kendo winjo puonj en emotelo ne labor te ma Migori county omiyo kuyie konya uru chogo to kwariwore to wabedo gi nguvu e nying Ruoth Yesu.
Chogo kuyudo mae chok assembly kucha omiyo sayuni joma dwa chungo chogo kosa yude dala to nyuolo chungi kanyo koro kata choge dala mos odhi mbele war kosok ber jo Wiga kutemo nunyuol kendo unyalo nyuolo nyathi moran nikech chogo kosa nyuolo to mane en kelio tiyo maber kendo wilingalinga uru kelio tiyo maber kendo ame kadok North Kamagambo abro luongo u mondo ubi une tournament ma North Kamagambo nyasaye gweth na u
ayudo ka un gi luor kendo un gi kwe kendo piru goyo maber donge kamano jo Wiga na kwayo mheshimiwa Kelly ni team maneno manyal gunga molocho kawuono ka jonyal gunga mosauru jonyal gunga bang tournament mar governor adhi kelonu friendly ka adhi kelo jomeoro mondo gochgo kako so wacho nang'o